Bunny. That they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When Punktious comes to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. For Michelangelo to carve, he can't rewrite the aggro of my furied heart. I'll wait on mountaintops in Paris, gold with power to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Da 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 da